ashes, ashes, we are burning.
Eh, butas na. Okay.
Ha ha ha.